funda uthatha i-distance uthatha so funda uthatha i-distance between iipoint ezimbini noba ziziphi ezo point ezimbini. And so wona ke loo nto leyo uba nje i-application ye-Pythagoras theorem. Yabo, masithi sine-point engu-3, -4 okay, masiyibeke apha kule graf 1, 2, 3 siphinde sehle 1, 2, 3, 4 ngoku soba ne-point engu-3, -4 masithi enye i-point yethu sinenye i-point engu-6, 0 naye masiphinde siyiplote kule point izawuba ngu-1, 2, 3, 4, 5, 6 and then ayikho i-movement kwi-y axis ngoku la point ethu iphana kwi-x axis ngu-6 and 0. Ngoku sifuna i-distance between ezi point ezimbini ngoku funeke siyazi uba then i-point kude kangakanani kuleya i-point. Ngoku funeke senze njani? Uba ndithetha nge-Pythagoras theorem kufuneka kubekho i-triangle kodwa ke loo triangle kuzawuba lula singayenza loo triangle, soyidrowa loo triangle leyo. Okay, nantsi ke le triangle lena ayo triangle nje, le triangle yi-right triangle. Ngoku into esiyenzayo sosebenzisa le Pythagoras theorem ngoba intoni yile sosebenzisa le nto siyaziyo ku-Pythagoras theorem ofumana la distance yethu between aza point ezimbini. Uba uyijongile le nto sosebenzisa u-Pythagoras theorem ofumana lacala liyi-opposite la 90 degrees sixa ibizwa ku-Pythagoras ke sithi hypotenuse. Yabo, hypotenuse le right triangle. Ngoku i-distance siyayazi le distance is equal to hypotenuse, yabo, ale right triangle. Ngoku into funeke siyenzile ke ngoku funeke sisebenzise le Pythagoras theorem ukuze sifumane la distance sifunayo between aza point ezimbini. Okay, masobeleni ne-triangle, yabo, masithi lina la hypotenuse la distance masithi ngu-d for it umele i-distance. Ngoku eli cala liyi-base elilapha ke x axis ngoku sifuna ufumana la distance uba ithini la distance apha phana la ndawo u-x phana ngu-3 apha u-x is equal to 6 yebo simuva nje straight kweli cala apha e-right. So ngokufumana la distance kulula ifumana la distance sovele sithi 6 - 3 yebo izoba ngu-6, 6 - 3 eli cala eli lapha ezantsi lingu-x phana kula graf ngu-6 - 3 yebo uyitshoze kula loo nto leyo is equal to 3 yebo kebo. But ke bo uyathanda ungathi i-change in x leyo ngoba siqale sathi finishing x la x igqibezela ngayo minus lo x besiqale ngayo. Ngokunto siyifunayo ke ngoku sifuna neli cala sithi sothi i-change in y ala cala naye senza into efanayo kodwa ke ngoku sijonga kule line lena ngoba yona iyehla iyenyuka yabo. Ngoku i-change in y sothi 0 - -4 loo nto leyo ke ngokuza sinika ufo ngoba u-0 - -4 iyafana no-0 + 4 ngoku le nto leyo izasinika bani u-change in y is equal to 4 yabo 4. Ngoku sinawula amacala amabini funeke sifumenele icala lingapha yana le distance hypotenuse. Ngoku into sovele siyenza vele sebenzisa i-Pythagoras theorem ufumana le nto siyifunayo yabo. Ngoku le distance ufumana le distance usebenzisa i-Pythagoras theorem kule distance squared is equal to delta x squared plus delta y squared yabo. Ngoku akho nto andithi akho nto ixakayo ngale nto Pythagoras qha yabo. Ngoku into yenzekayo kuba yi-right triangle le siyayazi so vele sibeke eza numbers sinazo phayana sifumane u-d wethu so u-d squared izawuba equal to delta x squared delta x wethu siyamazi uba ngu-3 so thi ngu-3 squared plus 4 squared yabo ngu-9 plus 16 ngoko leyo nto is equal to 25 so i-distance yethu is equal to distance squared. Okay, masi distance squared is equal to 25 ngoko ke u-d wethu is equal to 5 yabo ngoba si square root sika udim si square root sika 20 sika 25 kulonto le is equal to 5 yabo ugqibile ngoko ke I distance between as a point zimbini ku 5 yabo yabo kwaza distance ku 5 yabo ngokuza kubonisa le na xa be kwi textbook ethi baza kubonisa kuyo bathi distance formula xa ujongile ngathi into complicated akho nto complicated tu ngayo yabo mokhe masithi sino x1 no y1 j I point nje leyo siphinde sibe ne x2 and y2 yabo into zokwenzeka uzabona kwi textbook ezininzi kuthiwe I distance formula mhlawumbe sithi distance d is equal to uzabona bese ithi d is equal to x2 minus x1 1 squared plus bathi y2 minus y1 1 bathi squared ngoko ke leyo yi distance formula